Yebo 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 yes sengiphini yabuya nazo futhi izimdlalo khona la ku Big Space uma ufuna ukuhlezi updated kwezemidlalo nje ungakhohlwa ukuthi usubscribe le channel and uphinde uklikele ubell for ama notification. Ya namhlanje ngizokhuluma ngendaba ke impela esuse ukukhuluma inkundleni zokuxhumana ethinta uKhali Khumalo naye uSaleng. Ifu khumbula kahle kunale game khona lapho kudlala khona iSundowns inayo Orlando Pirates lapho khona iPirates ishaya iSundowns ngo 3-0. Leyo game impela ke uSaleng sambona impela ukuthi wadlala kahle kanjani wazoba i-man of the match kuyo ke leyo game. After lapho uhamba waya ku-Twitter wayobonga nje ibongela kuNkulunkulu. Wabeke sebhala eminye imibhalo ku-Twitter wakhe noSaleng wabe sebhala kanje. Thanks to God with the special talent that he gave me. After lapho wasekuba ne-comment enzo uKhali Khumalo. Ithike le comment, up the bucks. I love how my main crush was hitting the runs. Hashtag ngathwala ngaye. So leyo comment kaKhali Khumalo impela yasusa ukukhuluma kwi-social media. Abantu abaningi ke bewona yena usele ngaye. Bekhuluma khumbula indaba senzo meyiwa nayo uKhali Khumalo. So even namanje akwazi ukuthi ubani obulala usenzo meyiwa. And uKhali Khumalo siyamazi vele ukuthi udumele for izinto engekho right. So lezo indaba ke impela abantu abaningi kade bewonisha yena ke kuseleng. Bethe ngazi linge nje ziqale eyibonela intombi lapha kaMzibe. Engalinge nje ziqale kuthiwa kunama rumors nani nani. Abantu abaningi kade bemwona uSaleng. Ngaye uKhali Khumalo because if you check avele ya comment yakhe uKhali Khumalo kaKhali Khumalo uyayibona ukuthi ichaze enye into. So leyo ndaba ke impela dilo ke abantu dilo ke bekhuluma ngayo ke ngakhe uSaleng and le game adidlala nge weekend ay Kaizer Chiefs abantu abaningi bathi uSaleng akukhona ngiperform kahle because of uKhali Khumalo nani nani oseqalile uyamloya nani nani abantu bakhuluma into eziningi ke. So bengifuna nje ukuupdate ngayo le ndaba because dilo ke trend ku social media abantu abaningi bekhuluma ngayo ba blame uKhali Khumalo bathi uye wenza ukuthi uSaleng ngakhona ukuperform kahle nge weekend but ke asikho ke lapho lokho ngengisho ukuthi kuyiqiniso ukuthi ngabe uKhali Khumalo but abantu abaningi bamwonishileke na ngempela uSaleng ngaye uKhali Khumalo. So bengifuna update ngale ndaba cha ukuthi ukuhla ukuthi like le video ngithi nje thank you ngiyabonga.